tukuboko Yesu ngomeza ngamu ngomeze ukwibihe bigenda bishira nsanze nashoboye uri byose nkeneye Tender your